mo kgadipogiso ka Setswana botho ha re go tloga ga ba go tloga ga matsie go tloga ga matswana matshwana mothentse le mothoka batho ha re botho ke gone go itse fa khumo le le bunane la la mmogo botho ke go itse fala wala re tsena ka ona re tsena re botsa matsogo botho ke go lemoga fa ba rua kgomo se batho ba lesi botho ke go itse ba madumele seaforika madumedume ke a tomomisa botho ke go itse ba bagodinkwa thebana botho ke go pholosa mong ka wena ganong la dikwena e botho ke go thusana mokgabaganyana ketetseng dikwena tsa batshela ke gago botho ke go tshedisanana ka batshela lere batshela kgalo nara botho ke gona go tlhatlhelela gona go itse ba batho makwadi le bakgotta bolana botho ke go tlhompa mongwe le mosa le mosema kgotsa e botho ke boitse fata tlesa thepeaa goga tshwanana le botho le botho okgadipogiso ka Setswana.